2020 amalawa analodzedwa ndikutenga chotembera chomwecho kuchipasa boma ndiyetaonani zomwe zikuchitika corruption njala poor governance nkhanza mavuta za chuma miriri ena nkumafusa miriri yake ili kuti chikangawa 2024 presidential term agreement yasanduka disagreement mapeto ake Saulos Chilima kulibe Genesis chapter 19 pali nkhani ya Loti atamwali abambo ake anatengedwa ndamkulu ake Abraham kupita ku Harani kumeneko agogo ake Tera anamwalira iyeyo nda Abraham anasamukira ku Kenani mbali imeneyonso sikunali bwino anakumana ndi njala anasamukira ku Egypt ali kumeneko Farao sanakonde ndi Abraham anawathamangisa kubweraso ku Kenani atafika Loti anayamba kukhala yekha ku Sodomu mdziko la Jordan anthu akumeneko analovuta komanso Mulungu anakwiya nawo anawatumizira moto nkuononga zinda onse mabuku a Chiyuda amatiuza kuti Loti anayenda na folo awiri okwatiwa anapsa ndi moto ku Sodomu awiri nawo anathawa ndi makolo awo mkazi wake Edith anasanduka chujancheri atapulumuka Loti amakhale akuzowali pamodzi ndi ana kena akana achoka ndikusamukira ku phiri kumene amakhala kumphanga Genesis 19 verse 30 akutsimikiza nkhani imeneyi kumphanga kumeneku amakhala ndi ana amenewa awiri analatsikana okutha sinkhu komanso amasiri amuna anayamba kuyangʼana mbali zonse sanapeza nyamata mamuna amene amamuona pafupi anali bambo awo pachichewa pali mwambi mbewa zikatha akoma ndi swiswiri tsiku lina mwana wamkulu anayamba kusira bambo ake anamwesa mowa nkugona nawo mu tsiku osalira wang'ono anachita chimodzimodzi panapita nthawi osa anatenga mimba nkubereka ana Genesis 19 verse 38 akunena kuti Benami anali mwana wa Loti amene anabereka ndi mwana wang'ono mtundu wake umatchedwa Amoni Moabu analinso mwana wa Loti anabereka ndi mwana wamkulu anapanga mtundu wa Moabu anthu amenewa Amoni ndi Moabu anabwesa mavuto ochuluka ku Israeli Mungu wa Bara anabwera pakati pa Yuda chifukwa cha anthu amenewa mukapita ku Jordani ndi Iraki Amoabu ndi Amoni amapezekabe tikukumbukira nkhani ya Jezebelo ndi Balaki anayesera kutemberera Yuda kugwisa ntchito Bala komabe Mulungu anawagonjetsa nkhani imeneyi ikuriphunzitsa chinthu chimodzi osakakamira zinthu zimene Mulungu anazitemberera chipani cha MCP chinapha anthu kuponyera kung'ona kulanda katundu amakakamiza aliyense kupembeza Bala wotchedwa Kamuzu Mulungu anakwiya nkuwatemberera 2020 amalawa analodzedwa ndikutenga chotembera chomwecho kuchipasa boma ndiyetaonani zomwe zikuchitika corruption njala poor governance nkhanza mavuta za chuma miriri ena nkumafusa miriri yake ili kuti chikangawa 2024 presidential term agreement yasanduka disagreement mapeto ake Saulos Chilima kulibe